Fucker.
Siyabonga kakhulu ukuthi lathi sibe lapha njengoba sekuthiwe ngingungqabutho Mabhena sihamba le delegation ebuya emathebeleleni eZimbabwe nathi ke kuyasithokozisa masibona abantu bebahle kanje ngosuku lweheritage kunenge esikufundayo khonapha okunye thina sesakukhohlwa siyafisa ukuthi lisifundise kuyisifiso sami ngwenyama ukuthi kungakuhle obaba ngibona bavunule kamnandi kahle liyabukeka omama bavunule kamnandi ukuthi ke ngo-August 2022 kumbe ngo-December nike ningene ebhasini niye kwabulawayo nivunule kanje niye bona ukuthi siphila njani mina suka ku-district okuthiwa imzingwane lapha kule nduna yethu esiphetheyo usinqobile Mabhena kungaba kuhle mase ngathi gwaqa enduneni yethu usinqobile Mabhena omama livunule kanje nabo baba livunule kanje thina sesikukhumbula kuphela njengoba ngiphethe intonga ngafundiswa ngumfana omncane ngiselusa ukuthi ma uyindoda awuhambi kungela ntonga kumele uhambe uphethe intonga kodwa ke mase ufake umqhele asakwazi ukuthi umqhele uchaza ukuthi